Is the water safe to drink?
Maji ni salama kunywa. Maji ni salama kunywa.